Hi, Grandpa.
Jana, hiyo biti yangu umepata wapi?
Nimeshare the feel good kutoka Orange kwa kudial *811# au kusend SMS kwa 1351 na choice ya song.
Hey, acha hata mimi nipate biti yangu.
Share the feel good starts with Orange. Today changes with Orange.